Because I voice, raise the voice. We are speaking to nations. Are you following?
Mungu wa wende na mwapa jivadeni. Mungu wa wende.